Te pakanga a tēnei uri o te awa o Whanganui. Kia rāngona tonutia te reo pāpāho o te karere, I ngā rā whakatā o te krihimete. Ai marika, kei te tino rāngona te reo o ngā manu korohi e iere mai ana I ngā waiata krihimete I tēnei wā o te tau. Kei te noho te whānau Tāmihana Brown, ki roto I te whare o Ronald McDonald I tēnei krihimete, nā te māwiwi o tā rātou tamāhine. Tai atura e tiwi ki te hākari krihimete nui a te mihana o Tāmaki Makaurau. E aku nui, e aku rahi, ngā mihi manahau o te rā krihimete nei ki a koutou katoa. I tae moata atu te krihimete ki ngā iwi o Whanganui, nā runga I te kaha whawhai a Ken Mayer. Engari e hari I te mea nō nanahi noiho nei āna pakanga mō te reo Māori. Nāna hoki tēnei hōngere tonu nei I wero I ngā tau ki muri, kia rāngona tonutia te reo pāpāho o te karere I ngā rā whakatā o te krihimete.
Ia koutou e meri krihimete ana, e whakapau werawera nā te karere. Te rāpea kuia te take. Mai rā noa, Ken Mea e pakanga ana mo te reo.
They had to spell our name correctly with the ancient.
Ā, ko te hoariri mua noa tu ia Michael Laws.
One day cricket.
Over the top and it's gone all the way.
I ngā hararei krihimete I mua, I porowhiu ai te karere mo te kirikiti. Nā wai rā ka puku te rai o Ken Mea.
Nō reira e tari o mātou, o tēnei roi e kōrero tai, me hāri tai ki Tāmaki Makaurau, ki te whare pāka whakātō o TV1.
Leading the news, an unexpected sequel to the murders that shocked the world.
Engari mō tēnā. Koinei ke ngā pikitia I kitea e te motu whānui.
And from our point of view, Māori News should receive the same time allocation as the Pākehā News. It's as simple as that, and that's why we're here.
Nō reira he tai o mātou e tino pukariri e pāna ki tēnei mai o ngā kaimai o ngā rangatira o TV1 e taua wā.
25 ngā tau kua hipa, ā kua whakapātū watawata tia ngā whare o te reo tātaki, kei kuhu poka noa mai anō e nei momo. O tira, kua hiki nā te manuka. Ā, rāhina ki te rāmere, ko te karere tērā I runga I te taihana tuatahi. Engari, kei te pērā tonu, ngā wero.
Te taima o te karere I runga te pauaka wakata. E he ana hau ki te kitikiti te karere I te wā ono karakapi.
Mā te wā e whakātu. E marama ana Ken Mea ki te tikanga o taua kōrero.
Ngā mihi ki a koutou, mo te kiremete, me te tau au, te tūmanako nei, a te tau e heke mai nei, ko koutou kato, e mau tēnei auatanga o tātou tūpuna, ara ko te rangatiratanga me te kotaitanga.
Kia koe hoki, Ken Mea. Tino Wycliffe, Te Karere.
Kua toru tau a Tammy Tāmihana Brown e raru ana I te mate tākihi. Me te aha, Waimari e hoki a ia I whai oranga ia I tōna matua. Hioi kei te whare Ronald McDonald te whānau o Tammy e noho ana mō tēnei krihimete.
E kore he wāhi tino rere kērau atu mō tēnei whānau no Uawa, he krihimete I runga I te Dawn Princess. He toru te kaumā whetu ngā whānau kua pāngia I te māwiwi e noho ana ki te whare o Ronald McDonald I tēnei wā o te krihimete. Te kaumā ono o aua whānau, he whānau Māori. He mahanga a Tammy Tāmihana Brown e ngari he tūroro ki te mate tākihi.
They've been there for us, not only just to support on that terms, but emotional.
Ko ngā perehana katoa ngā tamariki, he mea tākoha mai I ngā tangata, ngā kura me ngā kamupene.
This is definitely the house of love.
If this house wasn't here, we'd be paying through the nose in our own, through our own pockets.
I nā te rerekē a Tammy Tāmihana Brown, ko te tākihi o tōna pāpa.
It's truly a blessing. He gave our daughter his left kidney. And we've reached our goal and now that Tammy can have some form of normality away from the dialysing 7 days a week.
He uaua ma rātou te noho tawhiti atu I te kāinga I tēnei rā.
Receiving texts, calls from whānau, that's also important too.
Even though we're not at home, we're all together here, it's real good.
He o tīkua ora anō te whānau nei.
You can start running around. There are a lot of different things.
We've pulled through this and we're looking forward to going home too.
He perehana tēnei nō te Make-A-Wish Foundation. Ahakoa te harikoa e kore he perehana nui rawa atu I tērā I te oranga o Tammy. Raiha Johns, Te Karere.